Ihlonishwa njengenyanga yaseNingizimu Afrika yonkana yokuba abantu bazikhumbule ukuthi bangobani noma ngabe umXhosa laba babo umvende noma ngabe umtswana zikhumbule ngomtswana bakho kodwa impande yakho konke lokho isilo sakwadukuza
umgene bathi inyathe jama ngomkhuthi waphesha omzimvuku nani bofa kunogambusha enzeni ngamhlaba obane emhlabele nomhlaba umagela bathi ugasela nendaba kahle sibagasela ngimthanda gasela uzidwa kwabalanga emkhomba laphuma khona emkhomba lalishona bathi dlukulwa dlodla sikandaba bathi udlondana kandaba liyahla libeke ihlanga emadolo njengoba siyibekile.
Awu kunjalo ngempela uyabona abantu lodumehlezi kamenzi unodumehlezi phela ke igama lakhe lomsizo ngoba wena amagama amaningi obusizwa ilembe nobali unodumehlezi kamenzi umenzi uyise yelinye lamagama kayise usenza ngakhona kunjalo ke nje ke njoba ke sikhona ke emkhathini mfowethu njoba siyazi ukuthi lenyanga akuvelanga nje kwathiwa uMandulo abantu njoba bazi ukuthi izinto zasendulo zibalulekile sebecabanga ukuthi ngoba naku sihloniphe ilembe sebecabanga ukuthi kwathiwa uMandulo nje lenyanga ngoba naku kufanele sikhumbule endulo okubulwa nje ke babantu abacabanga ngafishane
kanti siyandulelisa empeleni.
Yeah.
Angithi kufike kube khona yazi ngisho lento mfowethu indaba ezithi ukuthi isi esinsundu ikakhulukazi sizizwaphunga nomageba sinobungcwele noma intshanzela ngoba uma ubheka ngeyikhathi zabo Tiberius ngalezo yikhathi bafike banesithixo bathi uJanus kwaphuma uJanuwari thina sibuka imvelo ukuthi imvelo iyenzani sithi oh sekuneyigaba ezikhula bese siyayisinga bese kuthiwa uma singayo sibuka izindla ezikhinqelana ilandelana bese kuthiwa oh untsholanja. Uyabona bese kuthi ingane masezidla lapha ngoMarch ezidansazela zidla igabe zitshinga phansi idlala undasa ngoba sibona ingane ziyadansazela
umnawo hayi kathi
wayethola
hayi wasa na umkhathi
uyabona kube unhlaba unhlaba bathu May kodwa kuneyikhathi lakhona umoya uzuse uyahlaba vele futhi sekuyaqala kuyabasa izinkuni azikakomi kahle ugcine kuthathwa kwayona inhlaba leyisifakwa phakathi leyo inhlaba iale sebizwa ngealu
yebo
uyabo ufike la isikhathi khona imvele ihlangula yona amacembe kuthi unhlangulana izihlahla zizihlangula bese kufika umshanelo ountulikazi ufika umshanelo ushanele bese senze njani ngathi kushanela bese kuba khona imvula
umshanelo ke ilenyanga esiyaduma ukuthi uyamahashi la ithekwi
untulikazi
yebo
bese ngalesikhathi ke ukushanela angithi siyazi ukuthi into ye-condensation nokusebenzisana kwe-ecosystem
evaporation
yebo sekwehla imvula
lena sithiwa siyixwaye i-global warming
imbozi samahlanga ke le
abusuka
imbozi amahlanga ngoba ingathi ikuze imbozi samahlanga kuze inyanga ukuthi ungcwaba ngoba izintaba sesiyibona seyiqala seyifuna ukuba ngcwaba
seyingcwaba njengoba siphuma kuyo nje ungcwaba lona osedume njengenyanga yembokodo lapha ngoba kwaqondana kade kumashelwa ngo-1956 indaba zabesifazane ePitoli bebashela indaba yamabhasi
yep ungcwaba ke emva kwalezi imvulane ezincane ngithi khona ukushuthe kwayo phansi ukuthi kuqhuma bese kufika uMandulo bese sandulelisa ke lokho esizokutshala
yikho ke lenyanga ke esikuyona ibizwa kuthi uMandulo ngoba inyanga yokwandulelisa
singcwele ngendlela eyisimanga ngoba buka mfowethu ukuthi kuthe ngokufika kuka Julius Caesar embusweni
awusasuyiqedwe ngamncishe embukele mfowethu usuyiqedwe yabona mase sandule
sesiyiqedwe
sesiyalapha kumfufu manje
okay bese masuku kumandula angithi manje sibheke kubani sibheke kumfufu ingoba sithenga lesikhathi sithola imbuso samahlanga nguntulikazi kwenza kweza ilokhuzana kwabale kuthuli kwase sekuqala kushuthe kokuncane phansi sase sandulelisa ngomandulo
yebo
saqhubeka siyatshala ke manje
okusho ukuthi inyanga esithi makhona iphezulu komkhono inyanga lena yomandulo
yep
kahle hle izwe liseyilo hayi njoba selabo eglobal umungu usungasazi noma usika noma biyathwasa noma biyaphela
umfumfu ke yilase kufufusa khona lokhu esikade sandulelisa ngakho sikuhlwanyela phansi
yebo
bese kuze kuzofika ubani ke ulwezi ulwezi ke wona ila khona ke sekuqala kukhula lezi zinto esikade sitshalile bese ikhotha ziyavaleka kuthaqa bese kuthiwa sinozibandlela uzibandlela ngoba akasekho umuntu ohamba hambayo
uyithola hayi ukhathele manje uzibandlela ngoba abantu abaningi lezo sikhathi sikazibandlela babetholakala beshawa izinyoka ngisho inyanga zaqala lapho ukuhlanganisa izibiba ke lapho zithi mangabe inyoka ike yatholakala yashawa ithathwe ikhanda layo uhlanganiswe nenye inhlobo ngenhlobo zeinyoka bese igaya amakhandazo zonke bese kuhlanganiswa kuphumisa ibiba seinyoka ngoba ngempela zazibashaya kakhulu isikhathi esiningi inyoka ngoDisemba lo wokuziba izihle
yeah kodwa musu buka futhi ngesikhathi samanje ukuthi kuneingozi emgwaqeni kusamele siyizibe indlela sihlale nemndeni
yebo
sokuthi kuyisiprofetho sobaba mkhulu leso ngoba babethi mabeqamba obaba mkhulu bethu babengaqambi nje ngoba nakade bedakwe yigudu kodwa babesuke belonde imlando ingakho masibuka ngisho izintaba isanjwana oh isanjwana umuyibuka isho ukuthi umphefumulo wethu yonke ilapha ngoba khokho bethu balwa belelizwe isho ukuthi imfula uthukela utho ngathi ubathi ilembe malifika lathi le ndawo isiwutho ngathi ngoba ibingenabantu hayi tho ngathi le wesilungu kuningi macingwane ke esicabanga ukuthi sizokwazi ukukwela kusha kwamabele sithathe nje siqabetho sibeke amabele bese sikhipha amakhavilishi namakhoba bese kusala ini inqothovu
yeah
eyophuzwa zizukulwane
manje ke sibuyela ke kumandulo ke mntakababa njoba ke esikhuluma nje sincweka kuqale nini mfowethu uma ubuka la umlando ukuthi lenyanga ehlonishwe eAfrica iSouth Africa yonke jikelele wonke umuntu uyavunulwa ngalenyanga uyazazi ukubani akugqame lokho akuvele lokho yithina singaba kwaZulu thina njengoba phela ke iguqa kwelembe ikona okwenza ukuthi sibe la sikhona
masikhuluma ngohlelo nyaka lokho abakubiza ngekhalenda ngesilungu thina inyanga yethu yokugcina uDisemba wethu kwakuyena uMandulo.
Yeah.
Ngoba khona ibizwa ngeembology uma kuguqulwa uhlelo lwekhalenda kwafika uTiberius wazo add uJanus wa add noFebruary. Kwase kwakuyisithixo sabo uJanus. Then uJulius Caesar mayingena embusweni base befile ukuthi ay ayesifake kube noJulia. Ngoba uma sethi July sisakhonza isithixo singasazi esiuJulius Caesar wafa kudala kulaba bantu baku thina kuntulikazi kuthina uMandulo ke ukuze azahlonishwe yingoba iyona inyango obekwanduleliswa ngayo uzubone ukuthi ubugebengu uDisemba uyinyanga ka12 kodwa empeleni uDecem from decimal numbers kusho ukuthi inumber ezu 10 it was a 10th number uDisemba akakwazi therefore ukuthi ayoba inyanga ka10 ubugebengu obabenzwa abezizwe thina sisahlele emvelweni sibuka imvelo siqamba inyanga sibuka usuku ukuthi nali isonto lisombuluka oh kusho ukuthi kuzoba umsombuluko ke lona uyabona nalo lesibili usuku luza uyabona ukuze kuyofika umgqibelo uthathelwa kuphi ekutheni into imisiphethiwa yaqedwa yagqitshwa kusuka sekugqitshwe isonto lonke bese liyasombuluka malilandela uyatsho into yethu
nje isonto isombuluka
ehe liyasombuluka kusasa usuku lokuqala entsho ukuthi kufanele masifundise
ukhani mzali uvuma unqeke kunekunekubhakala yini ncamncamu ziyathengwa ha kokhani hey
sengitsho ukuthi uMandulo ke inyanga empeleni futhi okuthiwa kuyolokhuzwa unomdede kuyohlonishwa kubungazwa unomdede noma unomkhubulwane kwakwenziwa kanjena ke khona into ekuthi ukuphukula omama macingwane uzokhumbula ukuthi mase kushaye lesi sikhathi babehamba bangena umuzi nomuzi bafike baphukule sebeyazi omakhelwane ukuthi osekwesikhathi sensimka nomdede bese bekhipha imbewu umuzi nomuzi ukhipha imbewu bese omama abanye babhizi ngapha bahlanganisa ulokhuzana utshwala beze neyichumo zotshwala bese beyichela insimka nomkhubulwane bese bethatha amakhuba unomkhubulwane kusetshenziswa ini ikhuba ukhutshulwe ngalo kusho ukuthi unomkhubulwane empeleni sisuke siyohlonipha umoya wenkuthalo
ayi hayi ngoba kuthiwa inkosazane nje kwenzelwa ukuthi abantu bakholelwe entweni esasiqu njengoNkulunkulu omkhulu womkhulu umoya kodwa ukuze abantu bamhloniphe kube sengathi indoda ethize nje eyidlakadlakela eneyinqumo eyiphusile enezandla eyibusisayo isimzimkhana wayisiqu njoba namanje nje thina masikhula sizokuthiwa uhulumeni thina besazi inkomo ngakithi ke sithatha ukuthi inkomo yasekuthana thenini lapha elima kuthiwa uhulumeni ngesibonto ayi cha shuthi khona indoda ethize uzoqhamuka kuthiwa uhulumeni yilento yokuthi sikholelwe siqini singabantu yabona ngiyayithanda le emvelase bafowethu le thintwa umkhathini wangelapha ngoba nami engqondweni yami bengilele kuleli hlathi elimnyama thebuqe lokuthi ngisayifuna le ukuthi lonomkhubulwana wayebaluleke ngani kwaZulu ngoba akaveli samkabayi akaveli sanandi akaveli eke sa entombini zencuxe kodwa kuthiwa kunento onkosazana nje emnene ehlonishwayo ukuthiwa nomkhubulwana mkhathini hayi uhlobeni uzobe khasini
so bese ke mabephiwa lembewu kwesebeyoyilima la ngikathi beyilima lapha yena uzosebethi yagodola inkawushiya oshiya yagodoshiya oshiya kusho ukuthi baqonda ukuthini la angithi inkawu uyazi ukuthi zithi mayibona nje insimbi zifike zenza umathanda kodwa insike nomkhubulo nayisondelwa yiluntu bathi
yagodola manje bathakatha bathakatha lensimu ngomoya wokuthi wenkwale nkuthalo yokuthi amathonga abo bonke asukume azokulusa lensimu eke engoba bazophahla manje bayaphahla bayaphahla manje bathi yagodola inkawu ukuthi manje inkawu ingafiki izokuthi bathanda lapha ngempela bayaphahla ngokuthi ke umjuluko wabo awungaweli ezeni
uyaqhaqhazela mayisondela la Enjalo uthi ke la silahlekele khona thina izinto ze.
Hey khokhani madoda. Hey uyakhokhani madoda. Lo ludube khasini.
Da ngumvela sebu.
Mkhathini usabeka la indaba yomkhubulwane nenkawu ukuthi iyagodola. Izazi ngangeni ngempela inkawu lapho ngoba ziyayivikelekile insimbi.
Ngisho inkomo.
Uma sekumele kuvunwe, wobani ababuya bezovuna lapho?
Khona isaga esithi sindaweni bathi sindaweni na umvunisa buye nengqobe sindaweni asesiphinde sindaweni sindaweni na umvunisa buye nengqobe sindaweni na kwakuthiwani na lento yayithi umuntu omnikazi wensimu ovunisayo ubuya nekuncane ngoba akayivuni yedwa insimu yingakho noma uhlabile kuthiwa inkomo mayisihlatshiwa inamnikazi
Yebothi yakho mayisamile mayisindizile ngeyibani.
Uyibona lo bese kusuka, wawuyibona noma sekuhlatshiwe lapha ubone kusuka umuntu ongayena umndeni. Hey hey umfana ngithela lokhamba luye ngapha, lalugqoko luyaphi manje? Ubona sekukhona bafowethu ubungcwele bethu nobuciko bethu. Ubona abantu uzinsizwa ikhala zithi ngeke sisalithola ke le nyama lena mangabe abantu benza nje uzinsizwa sithi nongebani kuyakhuluma nongebani kuyakhuluma nongebani kushaya umthe bathi nongebani kushaya umthe bathi nongebani kuyakhuluma nongebani kuyakhuluma nongebani kushaya umthe bathi nongebani kushaya akho suka itsheli iview ukuthi livume lithini ubona sekuno Bach no Mozart laba ave maria cha waye umbhalo ingoba thina wakekho umuntu wakuthi uyena yedwa obhala ingoma kwakuba isigameko noma isaga esehlile bese ethi uma eyibiza uyabona lento yadwisha ukuthi amadube esandlwana zulu salwa nempi ingoba kuthiwa umkhosana wathe impi isibheke isibhekene ngeziqulu zamehlo bamshaya umkhosana kuthiwa wasukuma wagiya umkhosana ke ubona insizwa igiyazila lephansi kuthiwa wathe esejahukula amangise kanje wasibhula ihlanga uthi ayamshaya inhlamba ekhanda wabuya bambongela abantu becabanga ukuthi uyatayela kanti umuntu useyahambile emhlabeni ngakusasa ngomhlaka 23 kuthiwa zathi
mayi ingakho kuthiwa uyadela wona osolapho ngoba phela manje ngendlela ushuthi kwa nokusina kwezinsizwa maye ngabe igadla endlini ngisho kuthiwa igagwa kanjani maye ingawile ayisuke kungaphelele
impela nasesibhakeleni uma ungawile ubona Ali Mahumed wayeshethe ayikumela umuntu Imba sengisho ukuthi ke uma sibheka kule nto akekho umuntu okuthi ubhala ingoma yethu yayibhalwa umphakathi intaba ngisho ukuthi uganiwe uma kuthiwa kuyocacelwa kuphi kwakukhonjwa kwakwaziwa ukuthi nakho la kucacelwa khona noma usuqonywe yintombi kwakwaziwa ukuthi leya ntombi le ithanda ihlonipha kwabani imisini obunganyana nabanye abafana kwakukhaleka siya sesibuka imfundo yanamhlanje ethi umuntu wesifazane kumele abe nabangani babantu besilisa kungani uma ngabe wena ungena lapho e dining room kunomkamfweni kuthiwa umkamfweni noma jika wena ungasondeli kuyena niyazilana inhlakanipho babazi ukuthi masiloku sibelona kanje kukhona okuzovuka umuntu esifazane wesilisa lo
ohlangana amehlo
yingakho intombazane uma isiyenzela umhlonyane kade iyenzela imbeleko bese iyenzela umhlonyane kwakwenzakalani ke mfuni lapha kwakwenzakalani kwakubheka ukuthi lo muntu useyinsukwini zakhe into angayazi usezwa isilumo bese kuba khona umama ozothi ungethuki kuyenzeka lokho kodwa uma sawudlala macashelana ngoba wena usumhle manje usuyabiza macashelana wakho awusadlali nabafana sentshela ukuthi imfundo yesentshona mayifika kuthina ithi ingane kumele ikhululeke idlale nomfana uyingozi umuntu wesilisa kumuntu wesifazane nowesifazane futhi uyingozi kumuntu wesilisa uma ngabe bezokuba nobudlelwano nobungacaci ukuthi buya kuwe
phela ingakho kwavela nenhlamba eningi nje kudala nezinibongo zezaleka kanjalo ngoba nabo laba abadala abavelanga bahlakanipha nje ubuchaza nje babehlakanipha nabo befunda emaphutheni
kunjani
emaphutheni akhona nebonga ezinye izalana nezinye nemkhube yayigileka ngaleso sikhathi yabona selapho kumhlonyana kunaleli khambi umile njengamanje kuthiwa liyalekelela la elokhushaneni endabeni ye-convertible.
Yeah.
Into eyenzakalayo lapha kade ngibatshena nje ukuthi mina leli khambi lidala umhlonyana lona lalisetshenziswa kakhulu intombi uma ngabe isibuya ezibukweni ithi isithombile ngoyisihlola ubudala umhlonyane ngoba linamakha ibhixe lona ngamakha iqeda leli iphunga leli engena kulo sekutshenwa izalukazi namakha ehla sethiwe abayigade linganisa ingozi.
Nesidina sobungane futhi
nomhlonyana. Nango lomhlonyana umhlonyana mdala ikhambi nje lidala nje kakhulu abanye nje abathombayo oluthiwa gqumo umhlonyana uvukele i-COVID-19 sebethola automatically sebethola ukusizakala nenhlanzeko benganakile.
Uqinisile lapho amacingwane uma kungenanela ingane vele mayenzela umhlonyane kudala yayifakwa endlini futhi kwangeyona umcimbi ofana nomemulo lo kwangayiwe sicawini into yokuthi miphuma la ingane nijikela ngapha ingane zithi wamayaya wantwana sa hey ayebeshaya ingcekeza ngoba izintombi zishaya ingcekeza omama bashaya isigege nezalukwazi bese kuthi namakhehla abe nesigege sawo insizwa bese kuthiwa ziyasina zigiye iqephuza ngoba uyibona uyibuza ukuthi yini lento yenza ukuthi ikhehla maliqali kubo uziphi imbothi laqhaqhazela
kanti aba
kusuke esakhumbula lo baba insizwa manje amandla awasavumi
lizeqhaqhazela
usanephika
hayi ingakho ungikhumbuza le makhaya insizwa uthola ukuthi thina sikhule nje sekuba basemdala mhlambe walimala ndlela thizeni usehlala enqoleni bese qhutshwa ebekwe sibayeni mayithathe simthathe noma simthathe noma ngesiphuku ke simthathamise ngoba kuthiwa sekuyothethwa abadala sekuyobonga
bese
amakhehla eseyilapha amaziyo lapha amakhehla bese umsho bese ubona kudilika umnyembezi ngenhliziyo yagiya besuka lapho manje beqhubeka bememe nanela akhula nabo bese umuzwe sebhongisa kwenkuthu athi
Hayi
ngase ngayena usiyagiya yena isimo sasaba
ziningi izinto mfethu ezisilahlekeleke ngokufika kwamakholo esifundisa ubukholwa bawo njengalemuva ubhesa sifakiswa emide bese uyafika phuthe siphela Jesu Christ obeka bonke awuphethe sihlangu awuphethe lutho kanti ubaba induku ayifani kufuna kube khona induku inzaca noma isikhwili sokulwa kube khona umshiza ubaba nje ahamba nawo kube khona udondolo uyabona ingakho kuthiwa isikhwili phambana nobhongo ngoba kuyahambisana kuhleli ndawonye bese kuthi inzaca eyokuthi ubaba mayebona inyoka mayiphuma lapha ayigwibikishe nje ingane mayikhala zingakwazi ukudlula endle wawungayibulala inyoka iyahlonisha inyoka kwaZulu uyigwibike noma uhlele ekhaya uhlala ngasemnyango bese ke bethi abe feminism hayi kuyiphutha ukuthi indoda kuthiwe inhloko okuyiphutha ukuthi amadoda adla inhloko amakhlatshe ngoba amadoda ayikhethela inyama ayifunayo akhohlwa zinkomba noma amasimbolo ukuthi ubaba njengoba umvikeli wekhaya vele uyena ola phambili uyena oweshelayo acela ipartnership nomuntu ukuthi azobambisana naye egcekeni azokwakhumuzi bese uma kudliwa ilokhuzana inyama esibayeni kuqukula inhloko ubonana ngendlela ehlahlelwa ngayo ukuthi endidinga amandla amadola bese iyahanjiswa iyodliwa njengophawu lokuthi laba bayizinhloko emakhaya abo siyabahlonipha njengoba belala ukuphefumula kwekhaya kuwumama wegceka ikhaya liphefumula umamenge kingakho nangelesikhathi kuthiwa kuyocelwa uma eyocela umuntu osifazane emacingo lokho kuthiwa kuyocela uphehle cwathe noma kuyophehlwa uzwathi kuyocela intombi emhlophe hayi ngokwe complexion yayo
yeah kodwa inhlophe
intombi emhlophe eyigcinile nanokuthi imifike ekhaya sekuzokhanya ikhaya lomama likhanya ngesikhathi esifanayo kodwa elinemposhe alikhanyi ngesikhathi esifanayo kuyekubonakala ngotheni uzothi hawu sibuyile imposhe nakusekuyakhanya
uyathi uyayithosha icishe isibane ngehlibhasi
lezimpulukazi isibona mawuthe ingakho ke insizwa mazi kudala sasezithi wena mathemba ntombi emhlophe 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 sengiso sebenzela yona ngoba waye azi ukuthi ushele umuntu ozoletha ukukhanya phakathi
kwecebo
imba sengitshela ukuthi
futhi ukukhanya ngisho emntwini bakhe mazi imhlola izalukazi zibonile ilambu
semhlophe
bese ke hayi tizabona nje umgede nje olala eimbila cha
bese ke oma bese ke uma ngabe ke omama bedla inyama yesifuba njengophawu lokuthi
inkomo kayinethe
njengophawu lokuthi ukuphefumula kwegceke kuwumama egcekeni iyintombi bese zidlani ibele ngoba uPaul uthi kusamelele abantu bancela ulwazi baze babe womama ngesikhathi esithile emakhaya bese kuzoba iyinsizwa zidlani iphapho bese kuthathwa ucija kwenhliziyo bese kuyachonywa kuthiwa ubhedu kuyaqaqeshwa kwamanje umuntu wesilisa ke lapho ukuthi wena njengoba ungumfana kumele ukhulu ube umuntu wesilisa bese uthola umuntu ozokuthatha kuwelisa izibu kuyoba indoda after udlule waba yibhungu waba yibhobhodleyana waba yibhoxongwana ukuthi hayi xa kusuka lapho lokuyabhedu ushawa zingqwele le uyabona kuthiwa ngqongqo umfana onodla kini kusengwinja bese uyacasuka nawe uvikele ikhaya lakhe wawutrayinwa ingqondo yakho ukuthi iyazi ukuthi wena umvikeli wekhaya umfana elokishini wazi ukuphatha umese wazi ukuhamba ngegolf afaka amasonda angaka sekushuse izinsizo upheleleke ngokuthi uhamba nje nge-GTI ushele intombi abafana abancane abakhula babuka leyo nto ukuthi nami ngifuna ukuba lapha ngiphathe abantwana uyabo labo baba abadala abathengele ingane otshwala endaweni zokucima ukoma sekushade kufanele sikwazi ukukhuluma iqiniso kuningi mfethu okonakele uyubone labantu abahamba befake igedi besifazane eyiveza amakhwapha ezinqe ubusuthi uyakhuza ukuthi ayibo engathi awusahloniphekile manje bese ethi nemkhosini omhlangano iyayigqoka ndizazichaza igqoka zintombi
yebo hayi amantombazane
intombi namantombazane into ehlukene
akufani akwefani futhi so ziyadinga into siyicubungule nomemulo umemulo futhi akwemulo wonke umuntu egcekeni
yebo
kwake kuthatha umafungwase umafungwase yini umafungwase intombazane endala kunawo wonke amantombazane egcekeni oh noma isithi intombazane yokuqala ake sithi ilama abafana
ezalwa inkosana futhi
imini yokuqala nje emndenini
hayi endlini kwenu emndenini yinyi inkosana emndenini yinyi inkosazana futhi emndenini bese hayi wena nje wena nje uzala izibuko mawungemdala kini ungemdala emndenini wakini uyozala izibulo hayi inkosana
nazo ubelwe uyibambe ngakho macingwane bese ke kuthathwa lo mafungwase asiwe endlini yangenhle bese kuthathwa izingane ezamantombazane bese kuthiwa sicelela zonke izingane zale ligceke ibusiso ukukhanya nemendo empilweni ngomafungwase bese yahlala kumafungwase agoya endlini yangenhla uma ukuthi bese nesoka lelo soka lilola ngilone liyohanjisela umkhonto ekugcineni sezushaya isigcawini ngelanga lokuphuma komgonqo umgonqo kusho ini i-meditation process yokuhlala ugonqe ungaphumi endlini ukugoya kufana nokugonqa ukugoya ukuhlala ngendlela ethile yokuhlonipha kunabantu basemzini ingakho bethi indolola neyabulala umakoti egoyiyo babefike bemhlupe uyabona hayi so lezi zinto idinga ukuthi zicaciswe kahle asisidingi isingisi kuyo yonke le nto asidingi umlungu asiyidingi intshona ingane mayikhuliseke kahle ingane yakhe yami kudala mfowethu sithinta izihloko ezahlukene njengoba inyanga isaqala thina kudala mfowethu kwakuthi umakleko noma kufika kuyiphandla uma kuthiwa ingane yakhe ivakashela kwakhoza njengoba ungumfowethu ukuthi ungakwamphula kusho ukuthi iyabuyisa isifakile ngoba isiphandla hayi
wangisiza lapho wangisiza lapho kunjalo nje yebo isiphandla ukuthi siyamthakatha ngeke noma masikade
futhi isiphandla akunayinhlanhla esiza naso yibhangela elisukele ulitholile ekhaya ukuthi kade kumnando luwuphawu
into engamiyahamba yokhongela umfoni lapho ubuso lengisinyongo la uyasemzini yabantu ayi kangaka emzini yabantu
manje abantu mase befaka iphandla ubona indoda isinkonkomala engathi ikhona into enkulu akukho lutho inkomo futhi ufanele sicacise nembuzo ukuthi asikho isibusizo kulandela sona kodwa thina ngoba singonkulunkulu thina sithi masihlangene endlini kwenziwa icece lasekhaya kuze nomakhelwane kudliwe kuthi kusadliwa mfowethu bese ukubonisa kwathi dondolo selikhaya bese sibobise abantu balekhaya badinga endlini yangenhla ningaphazamisa abantu bebuza kuthi makufika endlini yangenhla sekubekwe ugqoko lapha ubaba usehlele sigqikile ukuzosikelwa ivenge
yebo
kuzobongwa umsebenzi ubonisa likwazi sithule sibuke izingane sithi wesebo hawaba ungonyama ke lo wembonakala umacingo nezihlale thina sambona siyabona bafuna ukuqala ingxoxo manje sebefuna ukuqala umlando
ithi
lento macingwane umsebenzi empeleni awakhelwa nginhlanhla nje kodwa wakhela ukulonda umlando womndeni ngoba kuye kusuke ngisho umuntu osempumalanga eze ngoba kuthiwa kunomsebenzi mase sekuxoxa uze bese kuthiwa abantu abamelwane besimenzela ke umacingwane ukuthi nokuthi nokuthi like nina uze salikwazi sesiqala sithi amakhaba nyofa njenge sithole kwehla iy'nyembezi sebecabanga uthi mina ngangihamba
kulo siyadlala manje i-TV
nganeshelwe into minsizwa kwabani mina ibidonsi sinemfu isishaya ibuye ithathe lokukuhamba
esaqhoshela nani isonga lakhe lapha laba inkungu
lasibona
sesethi hey ungaboni nje mina hey mina ngaye kubani ngagana ubani
athathe uthi kukhona nokuhamba lapha utshwala ke kuthina ke akuyona into ozoyiphuza uzuyende lento ubona abantu beshaya intunda bebhekene lapha bedakwa beze behambe bebhodla bekhipha amantshanga-ntshanga behlanza endleleni kwakuyingxenye yokudla utshwala futhi kuzukuhamba empeleni kuzugqoko kuyadliwa ingakho abahleli bemcimbi labo art and culture namanye ama-departments uthole ukuthi uyabizwa sekuthiwa hayi mase kudliwa-ke sukuma ucule uma uzocula umculo wesintu awukwazi ukucula abantu bedla ngoba kuyadliwa kuqali kuthi uma ngabe sekuthatha ukuhamba ke sekuphuzwa-ke bese kuyaqalwa ingoma ke bese iyobona sebemnanda abantu
sekuyanandiswa awukwazi ukunandisa abantu belambile noma bedla
uyabaphazamisa la bengibheke khona-ke uyuthola ukuthi sekusekuyivenga endlini yangenhla ubone isalukwazi sekubizwa ihubo kusine uma kuphunywa ngaphandle uzwa abantu sebethatha ingqoko abanye bethi oh macingwane sibusile siyabo lazo-ke iy'busise ey'sale egcekeni
ey sekubonga
thina sihamba siyohlaba siklinyane ney'mbuzi imbuzi laphaiyaqhwisha imbuzi ngapha ngaphona uthi hawu uyazi iyahlangana iy'busiso zakho kanti enye into mfowethu khona okunye ongadingi ngisho ilokhuzane ngisho imbuzi ongadingi ngisho isangoma okudinga indishi umanazi nithi ukhokho wakho waxabana mhlawumbe nomzali wami siwuzalo kuthiwa leyo nto kufika kube khona umlando kube khona umlando yilokho okulandwa emuva kuzodinga adwa kubekwe la kwi-presence bese kuthi umlando yivundululo uma ukuthi ukhokho wakho wayexabene nowami kufanele kuhlalwe phansi bese kuthiwa uyakhumbula yini ukuthi umacingwane waxabana mhlawumbe nontshingwayo empini lokho kuthanda ukuba izihibe phakathi wethu bese sithatha mhlambi imali emhlophe sithathe umlotha kubekwe ilokhuzana indishi la sigeze sobabili uma sikwenza lokho indizo zethu singalunganga khona into embe ezokwenzakala kufanele siyikhulule inhliziyo sengisho ukuthi impumelelo yethu yothola ukuthi ihlele ekukhululeni inhliziyo nje kuphela
yebo
ngeke
ngoba ngokukhulunywa ngindaba yenhlambuluko nokusengelana kwelala ezinye izinto zangena la isikolwa ke ngokukhuluma ngendaba zenhlambuluko kwakusengolwana ilala ukukhulunywa nomlotha ngisizulu ke SGS asajiya ibaluleke kakhulu umkhatheni indlela oyicabayo la endabeni njoba silapha nje kulonyaka sibuka umlando mubi kakhulu sengathi ubone ekusukela emandulo la umkhosi womhlanga isilo sikhulume nje kumabona kude kuphela nentombi ezingaphasi kusho kukatete ebeyihambisa umhlanga sikhuza ke udlame olubhekiswe kwabesifazane naseyinganeni izinto ongazo isibone kwaZulu.
Yazi enye into ebengithi ngifuna ukuyithinta Nkosi yami leyo bungoma ukuthi kufike bekhona isangoma kube soba khona isanusi uma kuyoshaya umhlahlo kuyiwa esangomeni isangoma sikwazi ukuthi senze umlingo kufanele sishi into dala kwakho ukuthi mase kushaya umhlahlo kuhlelwe endlini kanje sithi masikhuluma isangoma ubone ikhehla lithi baba sicela usiphe umzuzu siphume ngaphandle bese cabanda bami lento eshiwe lo baba uqinisile yenzeka kumele ixhumane nomlando womndeni awukwazi ukuhlala nomuntu avela athi ngibona imoto iphenduka igingqika kungana abazali bami beze bekhethe wena wedwa nje ukuthi bangazi ukuthi kunengozi ekhona uyayithola bese kuba khona isanusi isanusi sifana nenja le inja lena ekwazi
ihokhela mkhono
yebo sikwazi ukuthi kuthiwe kunenkinga kunomuntu olahlekela simazi washonaphi kuhanje athi ngicela sihambe siyemhoshe nothile sinango simkhiphe uyabona manje labantu abaculi laba bangaka abathwasa abaningi basiza abantu ngophele nayo ikorona ifikile akekho oke waveza uphafa wathi kukhona into ezayo akekho bonke bayidlela imbumba nje uyabona bese kuba isangoma esihamba se-TV sithi ngicela ukuthi ningifonele mina noma siye emsakazweni sithi mina ngugobela ngenza ukuthi nokuthi angathi wena idalo zakho izokutshela ukuthi kumele uyothwasa kuphi wawuze ufike uyowela khona ungabhethe ezeyiphatha umphako sengisho ukuthi kuningi kufana nakhona ebukholweni ebukholweni kunomehluko phakathi kokubhula nokuprofetha abantu bafike bazobhula lapha abaphatha ama-iPad beqamba amanga bathi sibone ukuthi nokuthi ukubhula leyo nto uprofetha ukuthi mfowethu umoya kaNkuluNkulu ungitshela ukuthi ngempilo yakho njengoba ubhekene mhlambe neyivungivungu akutshela ngokuhambelana nemibhalo ukuthi yazi uNkulunkulu akubhekise khona naphi funda incwadi ethile izokukonfirma lento obhekene nayo hayi ukuthi ngizothi mina ngibona umkakho wenzani kuphi noma ngibona umfowenu ekwenzani uyayitshala ziningi izinto eyilahlekile umehluko phakathi yini ijadu yini icece yini itiyana ekhaya uma uyabona yini indumezulu isiphihli makuthiwa kwenza umsebenzi egcekeni yidili zonke lezo zinto zidinga ukuthi zihlale ngoneni nasizazi ukuthi zini manje siyesaba
hayi mfowethu emkhatheni mawubuka njengoba sesiya ngasemaphethelweni nje sibheka la ukuthi uma ngabe abantu izifo ingaka nje lento ivusela ukuthi kufa kungaka nje ezweni ngoba abantu abasakwazi ukuhlangana bese bekhona umlando njengoba kade ubalula ukuthi uma kuba nomsebenzi abantu babememana abantu manje sebefona ngengcingo ukuthi hayi uchamfe ukuthi hayi senosimela baphinde futhi abantu uthole ukuthi ke manje ke inye kuphela into esebaphoqa ukuhlangana yini nayisifo naso-ke lesi esingasabahlanganisi-ke manje ngesikhathi se-COVID-19 esekuthiwa abazume ini bebukane ngamafoni bese kuthi umuntu usenelisa inhliziyo yaga siyagaqaniswa nje siyaphela manje balulekile-ke le nto yokwazisa ukuthi indulo yethu nobulandu bethu babusho khona ukuhlangana kwethu ezinye izifo yikhona nje ziphenjwa yithi
lapho uqinisile ngoba yabona lesi sifo lesi esikhona njengabanje ukukhala ngogimbici lo ngiyabona bakuthi bathi ukhovet bazama ukusebenzisa bakhulise isingisi uma sithi ukhovet sikhulisa isingisi ngoba kuthathelwa empimiselweni yesilungu lifuna sibheke lesi sifo ukuthi sifike sathi chithisaka sasesithi gimbici emhlabeni ugimbici empeleni uyabona manje
njengamadambi eqele imizi yababa
yebo mfowethu ubonje nje komanzini obukuyahlonishwa kuthiwa mada abantu khona inkulumo abayishonga mfula amatigulu bathi angeke ngisho kodwa kuyinhlamba kodwa umatigulu ususela kumada amada amakhulu wathi uma iwela ilembe lihamba namabutho alo labonto amanzi amakhulu la kodwa lahlonipha kwathiwa mada uzokhumbula ukuthi kunobudlelwane futhi phakathi komanzini ungqumbazi wena ozala ucetshwa ngqumbazi zungu bese kuzoba unozinja zungu uzala uzulu benoqwapha uyabona ukuthi ubudlelwane wayehlonipha ukhokho wakhe emuva unozinja uma ethi amada amakhulu la enjalo ukuthi kubalulekile mfowethu ukuthi singahlonizi ngemvelaphi yethu enye into engiye ngiyikhalele ile yokuthi uma kunemcimbi iminyango yethu bathi ake sithole amaZulu akwazi ukusina ingoma uma kufika lapha e-airport uma kufika uSteve Harvey bese ke bayasina uma thina sishaya phansi ngonyawo umacingwane uma sisina nje sishaya phansi ngonyawo
sithi
what into cause ethula okhokho bethu angithi sabangcwaba phansi sinyakazisa amathamba kuyona i-entertainment ayi yabo akusiyona i-entertainment kuyathokozisa phela ngoba kunemizwilili kuyaculwa kodwa ukushaya phansi kwenyawo kusuke kuwukuthi sicela amandla ukuze ngoba sebephezulu bona imoya yabo iyavunguza enye into futhi engake ngiyichazela
kwavuka amathambo
enye into engake ngiyichazelana enye futhi eyokuthi amadlozi awefani futhi akusiyona wonke umuntu ofa abe yidlozi nimbone saphila umuntu ukuthi lo uzoba yidlozi akahambi umuntu engadlile makukhona yena uzama ngishisa laphana nje samanzi bese kuba khona amadlozi uthola ukuthi kunomuntu wakhe owashona la lo muntu undawo ndawo ingakho kuthiwa kunendiki nendawe empeleni indawo ndawo ndawo batholakala yonke indawo uma uphuma ekhaya uthi uxoxe nje like ukuthi uyixoxe nje ngisafuna ukuya eGoli bayakhuluma ukuthi nina nahambele eGoli sondelani nize eMontrose ngoba somkhapha lomfana lo simbeke eMontrose bese niyamthatha sibuye sobheka ikhaya thina labantu bayazi yonke impilo yethu thina siyitshela ukuthi abazilutho ubungozi obukhulu njengamanje uthola idlozi lizobe selithenda ngeHunter's Dry uzongibuza kuzobekwa isigaba lapha umuntu athi I'm calling upon all the causes emsamo kugcina kunjalo uma singabheki Camila kubabukeli nje lapha nabalaleli bengizwe online umlayezo wami engawudlulisa ukuthi niyawazi umlando kangizwe u-imvelaphi uyayiphila namanje simzini kayise lapha kwamacingwane niyabona ukuthi i-imvelaphi uyayiphila akayenzeli iphalishi lento ukuthi sithathe isiko lethu silenze unyoni yanamasi enjalo ukuthi ulimele uyalithanda futhi uyinxusa lemvelaphi yethu lapha ezweni lakithi nesifundazwe saKwaZulu-Natal. Shot abaxhasi abakhangisi kungathokozisa ukubabona besondela bezophakamisa iqhaza elibanjwe umfowethu ngoba phela makwakhiwa indlu ngithi amaqhaza nje buzokuthiwa kukhona abadlala indima uyazi indima edlala nobu indima
siyazinyo
thina. Uthathela nje lo playing role.
Yebo
bese kuthi udlale ubambe udlala indima ayikho leyo nto. Dala kwakuthi makwakhi windli ithi misiphela bese kuphosa iibopho ebizwa ngemjikwe ziphosa ngapha bese izibanjwa bese kuthi abamba yelelo qhaza elakhi iqhaza uma wakhe umphakathi njengongizwe usuke ubambele lo qhaza ke nathi kumele sibambele ethi iqhaza izomsitha kudlula ngendlu yakhiwa uthando ulwazi lobuwena lwakha uthando lobuwena uthando lobuwena lukulekelela ukuthi wenze kangcono wenzela wena ngakho umuze kungizwe online uthi uzongena khona uzofuna ukukhangisa khona ufana nomuntu olwazi uthando nolwazi lobuyena
awusiyabonga kakhulu mfethu njengoba siqeda ke unyaka sikhona mfethu njengamanje ke sihamba nezinsizwa lapha ke omthembu sondela mvela mfethu la mfethu lezinsizwa
ngizovela nje ngala
yebo
kubahlonishwa
Zibambene nani zibambe ichaza kakhulu ekuthuthukiseni imkhakheni yasho bahlukene kodwa sicilile la isiqini sakithi ngoba sibonela udaya ababhenqashoda ubona amadudu nje babona bempintsho yamabhanki
ngikhombisa okay kanjani mina isiqini jini isoqhuma isiqini jini labelwe ngabe ngidabule ngodonkani
This is a Select Africa TV.
Babukeli be Select Africa TV. Namhlanje ngiyahlonipha kakhulu futhi ngiyathoba phambi kwabahlonishwa phambi. Sifikile bazoseka bezosikhombisa bezosazisa ngesinto. Bo baba. Ngiyabonga kakhulu abahlonishwa-ke bafowethu, niyebonile isizwe siyafundiswa, isizwe kumele sakhe, sibancane kumele sifunde kwabadala, kunjalo nje isiZulu sisho njalo. Mina ngumzukulu kagojela wagojela egojela intombi esokeni, kanti ngizalwa umphezeni lapha kwaMthembu. Awu insizwa madoda engihlonipha kakhulu, engicabanga ukuthi izoyithanda nayo uma ibuka le nto bobaba. Insizwa nje ehloniphekile eyithandayo isintu, njengoba nami ningibona ngihloniphekile nje, ngiyona into esize ngifundisile. Siyabonga kakhulu,
sibonga kakhulu.
Hayi. Hayi.